Sanibona ni guys igama ngqabile nginiphathela amazibela umkhokha ngomhlaka 8 July. Hey guys kushubile. UNdlovu kuye kuthiwa likhi iqile lizikhothe emhlanje. Hayi ufakazi manje uNdlovu nje uyisibonelo sako konke lokho. Fikile kumphakathi uthi ukuthele ubhodla umlilo guys. Qala nje mama oqala wathi hey kunabantu nje lapha ngasekhaya bangalandwanga simezama amatekisi engafiki uyazi kusaphethe uzondi kumnyango wezokuthutha sasingawaswela amatekisi wavuma umphakathi yebo yebo kunjalo wayeseshila umama wesibili uyathi yazi keqala nqa nje ukuthi kuyisabatha lonke singabe namanzi thina la esigodini sangakithi uyazi kusaphethe ushandu sasingalisweli iconsi lamanzi kodwa manje njengoba sekuphethe wena gatsheni asenawo amanzi bathi yebo 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 kunjalo nje waqhamuka omunye umama osithathu athi hey angiphathike emjudiya le ndwangu nje nisithungela ngayo uyimpomu hayi bo ngaphezu kwako konke ke lokho hayi akhona noyedwa umuntu othungelwe emjudiya omlinganayo sonke uyasimpintsha uyasixega kodwa yazi siyabakhumbula ogumede yazi indwangu yabo yayiyikhwalithi bavumelana futhi bathi yebo yebo hayi uNdlovu ke wazama ukuyikhathulula yabona ke nina yabona lento esinikhuluma ke manje bathi sithi bathi uyazama ukuthi uyayidefenda guys babona ukuthi hayi abomphakathi ngeke ngathi bafuna ukubagwinya ke manje bamane uNdlovu wacela umndeni wakhe nje ukuthi abasuke wathithi sibahle wathithi kamadondo wathithi nomakhoza basuka baphela emehlweni omphakathi guys usho ukubadla ubafele guys kube wawenzani lapho nanka amadodo omkhandlu alalele ayambuka uNdlovu ukuthi uzophuma kanjani ke kulolu bishi lodaka seyifake kulona alikhi iqile lizikhothe emhlanje hayi ke sidlileke lapho guys size kuNtombi benozisebenzele phela ke ngemavikini adlule kwakunzima uzisebenzele engazi ukuthi akhetheka phakathi kuka Ntombi noZinzi cine khethe uNtombi ke watshela nje uZinzi ukuthi hayi sekuphelile phakathi kwabo bathe behlaleleke uzisebenzele uNtombi lapha epaki qhamuka uZinzi wathi ay 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 usufuna nike lana wena wathi kanti na uNtombi yamletha kule ndawo leyo hlezi usuletha ungiletha kuyona wase wathi uNtombi ey wabheka phansi ashaya amahloni wathi imthetho wakho awususeki vele wena kusho uzisebenzele esho kuZinzi wathi eh angizile kuwena ngize kuNtombi wathi lalela ke sisi ngifuna ukutshela ukuthi ngangeve ngimuhle ngekhathi zami ngangingenela omiss yabo labo Miss KZN kwakuyimina ke lokho umthetho wakho izisebenzele maseqedile ngawe kulaxaza nawe uzokulaxaza wathi usebenzele ngicela usuke la eduze kwethu wathi angikaqedi ngikhuluma noNtombi futhi angikhulumi nawe ngifuna ukukwazisa ke ukuthi Ntombi thina sizinsina zisebenzele emva kokuthi sidlale lo mdlalo esawudlala ukhona into ayishiya la isini sami wathi ha wathi yebo ngifuna nazi ukuthi njengoba nje senizodlala ndawonye abelungisa negumbi lomntwana ngoba usendleleni ha uzisebenzele guys wabamba ngenzansi angiphathiki indaba kaNtombi uma nabona ukuthi hayi lo mshado lo wayifaka kona ayikho indaba uzoshada kanjani nomuntu onengane esendleleni ey uZinzi ubagqema ingozi engeqiwa ntwala guys sazike bazophuma kanjani kulolu bishi nabo. Ngiyabonga ke guys ukuthi nalela amazwibela ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibona ni guys igama ngqabile nginiphathela amazwibela umkhokha ngomhlaka 8 July. Hey guys kushubile. UNdlovu kuye kuthiwa likhi iqile lizikhothe emhlanje. Hayi ufakazi manje uNdlovu nje uyisibonelo sako konke lokho. Fikile kumphakathi uthi ukuthele ubhodla umlilo guys. Qala nje mama oqala wathi hey kunabantu